Radio Pubblica Africaine. Radio Pubblica Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mushyikirizwa na Emmanuel Niyongeko.
Musango amahoro n'ucuti n'abakunzi ba Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, kaze mukurikire amakuru twabateguriye kuri uyu munsi wa gatanu mugenekerezo rya 19 myandagaro mwaka 2022. Ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Ubutunzi kama Burundi bufise bwonyene ngo ntibushobora gutuma buva mu bukene burimwo. Ibyo bivugwa n'umwigisha muri za kaminuza akaba n'umushakashatsi, ahavuga ko hari byinshi bibanza gukogwa kugira Burundi bushobore kwisununura mu bijanye n'iterambere. Muri ano makuru twabibateguriye. Ishyirahamwe rikingira agateka k'abaharanira agateka ka zina muntu babangamiwe AFDDHD mu mfunyapfunyo y'Igifaransa riranegura ingendo yo kwima bamwe mu bafungwa uburenganzira bwo kujya kwivuriza hanze y'amabohero mu gihe babirekurirwa n'amategeko. Mu cegeranyo cyo muri uku kwezi kwa myandagaro, iryo shyirahamwe ryashyize ahabona rirerekana uburorero bwa bamwe mu bafungwa basezeye isi kubera ko bankiwe kujya kwivuza. Naye bamwe mu bigisha bariko bakurikirana inyigisho nkarishabwenge zitegura igurwa ry'umwaka w'ishure buca utangura, bavuga ko batabona akarusho kiza nyigisho mu gihe batagira ibikoresho bya nkenerwa byofasha mu ishyirwa mu ngiro ry'ibyo bazoba bize. Ibyo mbere ngo bigashobora no gutuma ubumenyi bw'abanyeshuri busubira inyuma. Iyo ari incamake mu kanya idonido ry'ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyere mu gisata cy'umutekano. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraye amenyesheje abashikiranganji ko u Burundi bwarungitse ibatayo y'abasirikare mu gihugu cya Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Congo. Utuntu n'utundi mu nama y'abashikiranganji yakoranye kuri uyu wa kane, niho Perezida Ndayishimiye yamenyesheje abashikiranganji ko izo ngabo z'u Burundi zizokwifatikanya n'ingabo za Congo mu kugarukana umutekano mu buseruko bw'icyo gihugu, bongere bafashe mu kunywanisha abanyagihugu. Umvirize Prosper Ntahogwamiye n'umunyamabanga mukuru akongera akaba n'umuvugizi wa leta ya Gitega.
Mutuntu n'utundi, nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaramenyesheje abashikiranganji ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yasabye ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko kuyifasha kugarukana amahoro n'umutekano mu buseruko bw'ico gihugu. U Burundi rero bukaba bwararungitseyo abasirikare bakaba bazofashanya n'abasirikare b'ico gihugu mu kugarukana umutekano muri ako karere no gufasha mu kunywanisha abenegihugu baho.
Prosper Ntahogwamiye n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo, aha mukamenya ko ku mugaragaro ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Congo kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi. Mu makuru y'umutekano kandi hari imbonerakure yo muri komine Gihanga intara ya Bubanza yishwe acumiswe imbugita na bagenzi we hari mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ishira uwa kane. Imbonerakure zagandaguye uyo musore zariko zirakinzura zikaba zamwagirije ubusuma, ariko amakuru ava Gihanga avuga ko yoba yahowe kuba amena amabanga ajyanye n'ubusuma bakora. Idonido na Eric Niyonzima.
Iyo mbonerakure yishwe yitwa Sinkirangabo Jean Marie w'imyaka 16 yaturuka muri village ya gatatu ku mutumba Gihungwe muri zone na komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Inkuru z'ivi Gihanga zitumenyesha ko yishwe mu ijoro ry'uwa gatatu rishyira uwa kane yicishijwe imbugita n'imbonerakure basanzwe bakorana zari mu gikorwa cyo gukizura muri iryo joro. Izo mbonerakure nk'uko ayo makuru abivuga zoba zamwagize ubusuma, ariko amakuru yo kwizera ava mu mbonerakure Gihanga amenyesha ko Sinkirangabo Jean Marie yoba yahowe ko asanzwe amena amabanga yabo cyane cyane mu bijanye n'ubusuma bakora bakoresheje inkoho. Bamaze kumugandagura rero izo mbonerakure zaciye zita ikiziga cy'umuhisi mu ruzi Ninga. Sinkirangabo Jean Marie bahavuye bamutora ikiziga mu gatondo ko kuri uwa kane mu ruzi Ninga aho yaciye afuga. Imbonerakure zibiri zimubagirizwa icaha zarahagaritswe n'igipolisi, ariko abanyagihugu bo muri komine Gihanga bafite amakenga k'izo mbonerakure zishobora kurekurwa umwanya uwo ariwo wose. Ku bwabo uwababaye barabahungisha amaso y'abanyagihugu. Abanyagihugu rero basaba ubutungane gukora. Abajeje intwaro muri komine Gihanga baremeza ayo makuru bakavuga ko mu gihe icaha co bagira amategeko azocakurikizwa.
Ike niyo nzima mu bijanye n'ubutungane, naho abanyororo bafungiwe mu mabohero yo mu Burundi ku mvo za politike kenshi ngo ntibahabwe impusha zo kujya kwivuza mu gihe bikenewe, kandi ubwo burenganzira busanzwe butegekanijwe n'itegeko rigenga amabohero. ibyo ni bimwe mu byashikirijwe n'ishyirahamwe rikingira agateka k'abaharanira agateka ka zina muntu babangamiwe ESDDHD mu mpunyapfunyo y'Igifaransa mu cegeranyo caryo cyo mu kwezi kwa myandagaro. Iryo shyirahamwe rivuga ko bamwe muri abo banyororo bamaze kwitaba Imana biturutse kuri uko kwimwa impusha zo kujya kwivuza. Inkuru tubaza Inesi Gakiza.
Guhabwa uruhusha rwo kwivuza mu mabohero yo mu Burundi bigaragaramwo ikumira ridasanzwe, iryo ngo bikavana n'uko uwurusavye ari umufungwa asanzwe canke ari uwagiriza ivya politike canke gushikiriza ivyiyumviro. Mu cegeranyo co muri uku kwezi kwa myandagaro ciswe Ndugurwe twa Mugina, ibohero mu Burundi ukuri kubibera hagati y'impome zine Ndugaye twa Mugina, ishirahamwe rikingira abaharanira hagati y'akazi na muntu babangamiwe ESDDHD yerekana ko mu by'ukuri abanyororo ungiwe voza politike bataronswa impusha zo kuja kwivuza mu gihe bakeneye kwitabgaho n'abaganga babinonosoye bataboneka muri ayo mabohero canke akaronkizo mushra bigoranye kumvo zidashemeye. Akarorero ishirahamwe ESDDHD ritanga na ka General Cyril Ndayirukiye yitavye Imana mu mwaka w'2021 mu ibohero rikuru rya Gitega. Utundi turorero iryo shirahamwe ritanga ni akumufungwa Ndagije Imana Andre yapfu kuwa munani mukakaro uyu mwaka, inyuma yaho abarongoye ibohero rikuru rya Ngozi bamwimiye uruhusha rwo kuja kwivuza hamwe na General Celestin Ndayisaba yasandavye mu kwezi kwa Rusama uyu mwaka nyene mu ibohero rya Muramvya. Naho biruko ishirahamwe ESDDHD rivuga ko ingingo ya 33 y'itegeko rigenga amabohero riha uburenganzira bwo kwivuza abanyororo. Nkuko iryo shirahamwe ribisigura, iyo ngingo ivuga neza ko umunyororo agwaye afise uburenganzira bwo kurungikwa mu mavuriro ari hanze y'ibohero iryo ryo ryose mu gihe icegeranyo c'abaganga cerekana ko umugwayi akeneye ubuvuzi ibohero ridashobora kumuronsa. Yamara rero ishirahamwe ESDDHD rivuga ko imvuzi heza zigahabwa abafungwa ba politike mu kubima impusha zo gusohoka ibohero ngo nuko bashobora gutoroka canke ko ataba polisi bo kubaherekeza bahari. Iryo shirahamwe rimenyesha ko mu by'ukuri abarongoye amabohero baguma baha abanyororo imihango yo gusohoka kuja kwivuza ntibabishitse, mu gihe impapuro abagwayi bahawe n'abaganga ziba zifise ikiringo c'ukwezi gusa. Ibyo rero ngo bituma abagwayi badasiba gusubira gusaba izindi mpusha bakamara amezi mbere n'imyaka batarivuza, nk'uko tubisanga muri ico cegeranyo c'abaharanira agateka kazi na muntu bemeza ko banafungiwe muri ayo mabohero haho nyanzwe amategeko. Mu gusozera ico gice kijanye n'amagara y'abanyororo, ishirahamwe ESDDHD riranegura ko abarongoye amabohero makuru mu Burundi batuma amagara y'abapfungwa ba politike ku mubiri no mu mutwe agenda arasinzikara, kandi ivyo bakabikora n'ibigira nkana. Iryo shirahamwe ryemeza kandi ko bishika aho mbere abo barongoye amabohero bazimanganya ubuzima bwa bene abo bapfungwa mu gihe bagwaye. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira uko abanyororo bafungura nabi muri ayo mabohero nk'uko bivugwa n'abo baharanira agateka kazi na muntu babaye muri ubwo buzima.
Arakoze Inesi Gakiza. Amashirahamwe atanu aharanira agateka kazi na muntu asaba ko intumwa idasanzwe yawo ni mu bijyanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi yokongerwa ikiringo. Mu rwandiko yarungikiye abahagarariye ibihugu biri mu nama ya ONU y'agateka kazi na muntu, ayo mashirahamwe asaba ko iyo ntumwa ya ONU mu bijyanye n'agateka kazi na muntu yokongerwa ikiringo cy'umwaka kugira ashobore kurangura ubutumwa bamushinze bwo gufasha ko inama ya ONU ibandanye ikurikiranira hafi ibibera mu Burundi na cane cane mu gisata cy'ubutungane n'agateka kazi na muntu. Bikuru bikuru muri mu rugo rwandiko na Onezime Dushimagize.
Ayo mashirahamwe atanu hamwe hagati y'akazi na muntu atangura yerekana muri iryo kete igihugu cy'intumwa idasanzwe yawe ni ku Burundi mu bijyanye n'agateka k'akazi na muntu. Yerekana ko ahamagariwe gukurikiranira hafi uko agateka k'akazi na muntu kifashe mu gihugu, akerekana icyakorwa kugira ngo haboneke impinduka nziza, akishimikiza igikorwa cy'umugabane w'amatohoza ku Burundi, agahanura leta kubahiriza ibyo yiyemeje bijyanye no kubahiriza agateka k'akazi na muntu, hamwe rero no guha impanuro no gushyigikira amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu gihugu, harimo n'umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazi na muntu CNDH. Iyo ntumwa idasanzwe yawe ni ku Burundi mu bijyanye n'agateka kazi na muntu, Fortune Gahitazongo yaganye umurindamukiza mu mwaka w'2022. Mu nama y'agateka kazi na muntu yawe ni itegekanije hagati y'igenekerezo rya 12 Nyakanga n'iryanzwe igitugutu no mu mwaka w'2022, niyo ntumwa yawe ni azotanga icegeranyo ciwe ca mbere. Mwekia tejo kwa chumino munani nyandagaro, ayo mashirama yandi kiyawagariye, ehugu vigidina mayaoni, yagata ya kaduna munu. Abu Ahozo ngo yasabye uburenganzira bwo gukora na leta y'u Burundi ariko ikaba itabimwemereye avuga ko kuva iyo ntumwa idasanzwe yabo nishinze iyo mabanga ibijyanye no kohereza agataka na muntu byabandanije kuba biri mu Burundi aravuga muri iyo kete abanywanyi b'imigambi itavuga rimwe n'uri ku butegetsi bahagari ko hadakurikije amategeko cyangwa bikekwa ko badakunda uwo mugambwe abasenzikariza ubuzima abanyiruzwa bakabugwa irengero abicwa abashashuzwa ku nguvu abankirwa gutunganya amanama hamwe rero n'ababuragizwa mu bikorwa byabo byo kwiteza imbere ari nabyo biteza imbere igihugu muri rusange avuga kandi ko amashyirahamwe azwi nk'ahandi agataka na muntu mu buryo bugaragara ko yavuzwe mu gihugu kuva mu mwaka w'2015 aragaruka ku ifungwa ry'umushingwa manza Tonije Amenkina aherutse gushyira urubanza na sentare yungururiza Ngozi kwa gufunga imyaka 5 azira akazi kiwe kajyanye no kubahiriza agateka kaduna muntu ayo mashyirahamwe nyine ntiyibagira kugaruka ku bahana agateka kaduna muntu hamwe n'abamenyeshamakuru bari mu buhungiro hanze y'igihugu kuva mu mwaka w'2015 amenyesha kandi ko abihohoterwa ryakirimo muntu yagumye yibonekeza ibyatumye n'umugwi w'amatohoza waoni ubwo ko hashobora kuba hakorwa mu Burundi ibyaha by'agahomera bunwa bitababarigwa afatiye kuri uko kuntu atanzego zijyanye no kubariza agataka kaduna muntu ziri ku kibi mu Burundi mugihe kandi habandanye hibonekeza atacamira ibyaha byo gusenzekaza kirema muntu ayo mashyirahamwe asaba inama y'agataka kaduna muntu yaoni gufata ingingo ijyanye n'ibiko biraba mu Burundi mu nama yayigiriye 51 itegekanijwe hagati y'igenekezo rya 12 Nyakanga n'igenzo Gitugutu no mu mwaka w'2022 ayo mashyirahamwe y'agataka kaduna muntu asaba ko iyo nama yokongera ikiringo cy'umwaka iyo ntumwa idasanzwe yaoni ku Burundi kugira ngo ashobore kubandanya ibikorwa bamujeje yongera asabe leta kwemera gukorana nawe na cyane cyane ikamwemerera kujya gukorera mu gihugu ayo mashyirahamwe nayo yanditse iryo kete akaba ari akate Burundi African Center for Justice and Peace Studies African Defenders Amnesty International hamwe rero na Afrodehash
Onezime dushimagize nawe nyene arakenuye iyi muri ko murakurikirana radio RPA ijwi ry'abanyagihugu mukanya amakuru mu Kirundi arabandanya
RPA
Tutandukire ayavugwa mu by'ubutunzi mwari mwavyumvise mu ngingo nkuru Uburundi ni kimwe mu bihugu bifise ubutunzi kama bwinshi ariko bwonyene ntugofasha igihugu kwikura mu bukene uwo ni umwihwezo wakozwe na Janvier Desire Nkurunziza umwigisha muri za kaminuza akongera akaba n'umushakashatsi hari mu kiganiro cyo kuri wa gatanu categuwe ni banki nkuru y'igihugu BRB Janvier Desire Nkurunziza abona ko bikwiye ko Uburundi buhera mu kugwiza ibyo bushora ha anze ariko rero kubyiwe Uburundi uyu munsi busa naho ataco gushorera hanze umbiriza
Uburundi ntibwabwirizwa kwizera ubutunzi kama bufise mu kwiteza imbere no kurondera hirya no hino hashobora kuva ifashanyo mu by'ubutunzi n'iterambere nko gushorera hanze byategezwa kuba amamoko nyamukuru y'amafaranga y'agaciro mu gihugu icyari cyo cyose ariko mu Burundi ibishorerwa hanze ni bike cyane twovuga nk'icyayi n'ikawa gusa byongeye ibiciro by'ibyo biterwa bigenda biragabanuka uko bukeye uko bwije muri make hari ingorane ibishorerwa hanze ntibishobora gusahiriza ibigurirwa hanze y'igihugu si ukuvuga ko ibidukikije kama canke cimeza byankenerwa haba mu mfungurwa canke mu bikoresho atakamaro bifise ahubwo birakenewe cyane ariko harakenewe ko tubona kumwe ibijyanye n'ikoreshwa y'ibiri muri icyo gisata nta wovuga ngo jenda tunze ndafise ubushobozi guca ubukoresha uko ushaka oya si uko biri hategezwa kubaho umugambi utomoye ubigenga mu bisata bitandukanye icyo tumaze kubona nuko ibihugu nka byose bibikoresha cyane byabyifashemo nabi kandi nawo byashikanye ubutunzi bwabyo ni ukuvuga rero ko ari ukugwiza umwimbo w'ubihingurwamwo n'ibishorwa hanze bivuye muri ivyo bidukikije kama canke cimeza nk'ubutare nta kuvuga ngo jewe ngiye kwiteza imbere fatiye kuri ivyo vyimburwa canke ibikoresho kama no kubikoresha nyabona ndetse umuntu akarondera ibindi avyunganiriza ibi rero nivyo nerekeza ku Burundi sinzi ko muntahura neza
Janvier Desire Nkurunziza asanga rero kugira Uburundi bugwize ibyo bushora hanze ari ngombwa ko bugwiza amahinguriro ariko aho naho akavuga ko bikigoranye narijya ngo bisaba ibintu byinshi nk'umuyaga nkuba amabarabara n'ibindi dusubira twumvirize Janvier Desire Nkurunziza n'umwigisha muri za kaminuza akaba n'umushakashatsi
juste quelques idées. Il faut d'abord diversifier l'économie.
Nigute hobwizwe bishogwa hanze y'igihugu. Nivyo harakenewe byinshi, ariko mu ncamake harakenewe ku butunzi babushingiye ku bintu byinshi. Harakenewe ku butunzi babwifashe neza. Ahora harakenewe guteza imbere igisata cy'amahinguriro. Kuko nari mpejeje kubivuga, ntawozera ku butunzi kama gusa. Birakenewe kugwiza amahinguriro. Birakenewe kandi no guteza imbere n'ibindi bisata ko kugwiza ibikorwa bya mukera rugendo. None ni gute igisata cy'amahinguriro cyotezwe imbere? Ahari ibintu inyubako za ngombwa zidashobora guharana gato. Ibyo bikariho ntacyoshoboka. Aha ndavuga nk'igisata cy'umuyaga nkuba. Igihugu ntigishobora gutera imbere iyo badashobora kuba baronka umuyaga nkuba ku buryo bwizewe kandi buzimbutse. Ibyo ni ntayigayezwa. Ibyo kandi sindabivuga ku Burundi gusa, ni ku bihugu byose. Ariko rero ku ruhande rwabwo, Uburundi ni kimwe mu bihugu bya nyuma ku isi mu gisata cy'umuyaga nkuba. Ibyo ndabishingiye ko cyane kubera ari karahara mu Rwanda ntibacura. Ariko hari n'ibindi bisata nk'amabarabara meza, amabarabara indarayi n'ibindi. Ariko mu gutangura umuyaga nkuba i Rwanda,
ikiganiro cy'uyu munsi cyari gishingiye ku kivugo nduguruye twa Mugina, isoko y'iterambere ry'ubutunzi, uruhara rw'ubutunzi kama ndugaye twa Mugina. Mu makuru y'intwaro, umukuru w'igisagara cya Bujumbura amenyesha ko atagitoro kizasubira gutangwa mu mabido hamwe no mu bikono by'amapikipiki kugira hagwanywe urudandazwa rwa magendo, nk'uko biri mu itangazo ryasohotse kuri uyu wa kane. Muri iryo tangazo, umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana asaba abazana igitoro bagikuye hanze y'igihugu kugiha amasitasiyo yose agikeneye. Mu bijyanye no kugitanga ku banyagihugu, umukuru w'igisagara cya Bujumbura havuga ko icyo gitoro kizoja kiratangwa ku masitasiyo kugeza isaha zitatu z'ijoro, kandi hagakurikizwa ingene imiduga yaje ikurikirana. Nayo amakamyo atwara ibidandazwa hanze y'igihugu ngo ntakwiye kurenza amaritiro 500 iyo ari karanywesha kugira abandi baronke. Uyo aramutswa igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana arangiza iryo tangazo asaba guhana abantu bose batazokubahiriza izo ngingo, ahadoma ko urutoke abajejwe umutekano n'abajejwe gutanga igitoro ngo kuko barimo batuma haba amanyanga mu itangwa gico kidandazwa mvamahanga. Hagataho rero imyidogo ni myinshi mu bunguruza abantu ku mapikipiki hamwe na za tukutuku, kuvaho hafatira ingingo yuko atamuntu n'umwe arekuriwe guhabwa igitoro ku masitasiyo yitwaje ibido canke ibikono by'amapikipiki bisanzwe bijamwo igitoro. Abo bunguruza abantu basaba leta guhagarika iyo ngingo narijya amasitasiyo bababwiye ko bazoza baranyweshereza ko ashobora kumara indwi imwe canke zibiri atagitoro kihabonetse. Ni inkuru twateguriwe na Marie Ange Irakoze.
Abunguruza abantu ku mapikipiki hamwe na za tukutuku bari mu mabaro n'agahinda kuvaho hasohokeye ingingo ivuga ko atamuntu n'umwe arekuriwe kujana ibido canke ibikono vy'igitoro kuri station kugira bamuhe igitoro, nkuko bishikirizwa na bamwe mu bunguruza abantu ngo ntibabone ingene bazobaho mu gihe babujijwe kurondera igitoro ahantu kiba kibonetse kuri station iyariyo yose. Ivyo ngo babivuze mu gihe ama station bababwiye ko bazoza baranyweshereza ko bashobora kumara iminsi myinshi bataronse nima y'igitoro.
Mwatuvuga ko imoto ubuye utazongenda twaye hiya reservoir kurondera esanse bizogenda gute? Ko mbona iyi station vuga ngo iri hariya anye baduhaye dushika, nirwo ishobora guhera iyo station itaronse igitoro? None nashya kwicarika kandi nubona benshi basa n'abahinyese ubuye tugiye kugwa mu bana.
Abo bunguruza abantu basaba umukuru w'igisagara cya Bujumbura guhagarika iyo ngingo bakabareka bagashika hose, nayo ngo atari uko bagiye kugwa mu bana nk'imbeba.
Kuko kare watwara iyo reservoir ukagenda kurondeza aho kirose bakaguha canke basubire ku ngingo, ingingo bari bafashe bisubire ko bayikureho batureke dushike hose kurondera ubuzima n'ubundi tugiye kugwa mu bana.
Kubw'abo bunguruza abantu ku mapikipiki ngo iyo ngingo ije guhura ivyari vyarahuhutse, bagasaba nyabuna leta guhagarika iyo ngingo mu gihe ikibazo c'ubukene bw'igitoro kitaratorega umuti.
mugisata chindero hamakenga ni menshi mu bigisha mu myaka ya gatatu hamwe n'abayobozi bari mu nyigisho nkarishabwenge bavuga ko naho bariko bariga ivyo bariko barigishwa bisaba ko bahabwa ibikoresho bikwiye ariko bakabona ko batazobironka kugihe ivyo nkuko bishikirizwa numwe muri bo bizotuma uburyo bariko barigishwa ngo bazokurikize mu kwigisha uyu mwaka uca utangura utazoja mu ngiro gutyo bisubiza inyuma abanyeshure umviriza uko bisigurwa numwe mu bariko barakurikirana izo nyigisho
kigisho ariko birahabwa abigisha umwe kwa gatatu kwa tuko tulayiratu wano kwa kakarusho kanini yigo hafari dalila wana kwa yako mwa wano kakitu mwa kwa gatatu mwagawo inyuma mwa kambia na mwakawiru kataro nijisho gine jeno yoda bijani na kumfuga hamye na kumviriza chana chana mwure nijisho rango none ahantu kuva mu mwaka wa mbere ushamo gatatu nataronka ajya amasanamu abafasha kugira ngo bumve amajambo n'amasanamu bijyana urabona ko ari ikibazo kandi gikomeye rero yagiye kuraba kugira ngo ibikoresho mfashanyigisho umwaka tutangure byaboneke amaradiyo hamwe n'ibyo bikoresho bijyanye n'ayo masanamu bizabe byamaze kuboneka kugira ngo bitaraboneka nta kintu kinini tubona bizabe ko birafasha abana kuko tubasabye ko tunabica kabisa na cyane cyane ko turimo turaraba ibyigwa bijyanye na konjigedo atabirimo ibyo twabonye ko ari akantu gahaze cyane
mwamenya ko izo nyigisho zatanguye ku igenekerezo rya 16 Myandagaro ku bigisha b'umyaka ya gatatu abayobozi nabo batanguye kuri uyu wa kane igenekerezo rya 18 Myandagaro Makuru y'impunzi ubuzima bw'abakenyezi barondera ubuhungiro mu ikambi y'impunzi ya Nakivale mu gihugu cha Uganda ntibworoshe na gato iruhande yuko ariko babwirizwa kuronderera abana babo icyo bafungura abo bakenyezi bavuga ko n'uburaro hari kimwe mu bibahanze ido ni ido na Elvis niyo mwungere
kugira bashobore kuronka icyo bafungurira abana babo abo bakenyezi bari ko barondera ubuhungiro mu kambi na Kibale muri Uganda bavuga ko barinda kuja gusegerereza mu kibano akenshi niyo ushitse bakabironka bavuga ko biba ari ntica nikize uyu mukenyezi we amenyesha ko gufungura bagahaga kiri mu byo bibagiye
nibyo kujya nabyo inzira iri mu gutwi cyane atubiruki batukurasaba katirukana nyene kubera tukaradu kutubitwemeza Asa ibyo kujya abana bajya kumwe na tukagenda tukasaba mu mihana hari ubupfu yitona nka kugabura kurya abana biwe bari kurya nyine tukaba gupfuka hatatubayeho n'ubwo buryo nta muntu aramutse ajya ngo ahaze
iruhande y'ibyo abo bakenyezi baba 80 bavuga ko no kuronka aho bakika umusaya ari ikibazo kidasanzwe bamwe muri bo barara mu mashure abandi nabo bakarara hanze naho hari umugira neza yabahaye ibyo kwiyorosa n'ubu baracabikenye kuko bidakwiye
abakenyezi twaduhari twadushuka nka 80 gusa bamwe barara mu rugo abandi bakarara mu mashuri kubera ukuntu umwe na rugushi rw'abantu tukoronka mwene dukwirwa mu mashuri Asha kumintu bijanye no kwifunga hari umugira neza ari yaduhaye mu leta
uretse ibyo bibazo bijanye no gufungura nabi hamwe n'ubukene bw'uburaro isoko ryacu na Kivale bimenyesha ko abo bakenyezi ubwabo bama bavuga ko bugarije n'ubukene bw'ibikoresho by'isuku ibidaheza ngo biborohere nk'iyo bari mu mihango yabo
Elvis niyo mwungere ikiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri wa 19 Myandagaro umwaka w'2022 gihariwe uburimyi bukorerwa mu myonga mu gihe cici ni ikiganiro twateguriwe kandi tukongera tugashikirizwa na ROG Divin de Meche
dukingire ibidukikije
Dukingire bidukikije ni kiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko bidukikije ari byo soko giterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima
ikiganiro dukingire bidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Bibika Kitene ijwi ry'abanyagihugu
Abarundi barenga 90% batunzwe n'umwuga w'ukurima basanzwe bakora mu bihe bitandukanye bigize umwaka muce hazwi nk'igihe atambura imikigwa hari ubwoko bw'ibiterwa barimyi baheze bagatera mu myonga ibyo biterwa biba bidakenera amazi menshi nk'ay'imvura kugira byere hanyuma byimbugwe naho mu myonga aba hamenyerewe guterwa umuceri gusa kuko ari igiterwa gikunda amazi mu gihe cy'iki ibiterwa mbumba rugo hamwe n'imboga nibyo biheza bigaterwa muri ivyo bibanza bimwe muri ivyo biterwa bimara ikiringo kiri hagati ya mezi 3 8 imbere yuko byimbugwa ititoka gisi kudakoresha nkuko bisabwa ifumbire amwe nihindagurika gibihe nizimwe mu ngorane gisata cy'uburimyi gihura nazo bamwe mu barimyi twaganiriye bamenyesha ko bahangana nazo iyo barimiye mu myonga cyuti bakunzi ba FPA mu duteza biri yibizo tugiye kurabira hamwe mu kiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri no wa 19 myandagaro ibihumbi 2022 kuri miko muri kumwe na Eloge Divine Mesha ndabahaye ikaze. Abahinga mu bijanye n'uburimyi bamenyesha ko kurima mu mwonga ibindi biterwa atari umuceri ari ikintu cyiza kuko kireze ko bituma umurimyi abandanya yibeshaho bituma n'ubwoko bw'ibiterwa biharimwa muci bidakarirwa n'indwara zisanzwe zibikarira. Ikindi abahinga bavuga nuko nifumbire iba yashyizwe muri ibyo biterwa idaheza ngo itwagwe n'amazi kubera ko iguma mu butaka igiterwa kikayinunuza neza. Imyonga rero irimwamo iratandukanye. Umwe mu barimyi wo mu ntara ya Ruyigi yaganire na FPA amenyesha ko ahiwabo batera ubwoko bw'ibiterwa bivanye n'uburyo umwonga ukama. Aha kandi ngo ni ngombwa gutera ibiterwa bishobora kuzimburwa kare imbere y'uko imvura itasura.
Biterwa karima mu mwonga ibyinshi ibyinshi bivanye n'uburyo umwonga bumeze. Hariho iz'imboga, hariho izamira mu kuzimu nk'ibirayi, amateke, ibijumba, imboga z'amarengarenga, inkore, itomati, byose ni ibintu tubatera mu mwonga. Hanyuma buriya mu mwonga kuhatera bivana n'umwonga uwo ari wo. Hariho umwonga ukama n'ingoga, hariho n'umwonga ukama utebye. Umwonga ukama n'ingoga ubundi batangura kuwutera mu kwa gatanu, ariko ukama utebye batangura kuwukora mu kwezi kw'indwi. Nuko rero niko mu mwonga haba hameze. Hanyuma akenshi ibyo biterwa turima mu myonga bimara igihe cy'umuci izuba ryatse imvura itasuye ibiri mu mwonga biba byeze. Akenshi batera ibintu bihurirana n'imvura nyine itasuye. Ubundi imvura itasuye yaba hageze ko bakurayo ibyarimwe mu mwonga hanyuma bagatangura yo kuja kurima imusozi. Kete hariho ibyo usanga bidahera nk'imboga, hari imboga zidahera mwonga iyo hahumutse izo barakomeza bagasoroma mu mvura. Iyo naho imvura itasuye iyo hasanzwe hatwagwa tutabitwagwa nyine umuntu acarihera. Nuko rero n'ibyo biharuro umuntu akora nta bihari bishobora kuducereza ngo nuko imvura yatasuye keretse wowe watanga utege wabiharuye nabi cyangwa imvura igatasura kare.
Amezi ari hagati ya 3-8 bivanye n'ubwoko bw'igiterwa cyarimwe mu mwonga niyo abarimyi bamara kugira ngo babone umwimbu. Mu ntara ya Karuzi bamwe mu barimyi baho bavuga ko aho barima mu myonga hari hiba idakingiwe neza ibishobora guteza uruhombo umurimyi nko mu gihe imvura iguye atari bweze.
Imyonga tuyirima mu gihe cy'umuci ni ukuvuga guhera mu kwezi kwa gatandatu imiceri yeze, kuko imyonga myinshi barayirimamo imiceri yera muci. Kuvuga ko imyonga bayirima imiceri yeze babanje gusoroma imiceri. Ibiterwa nabyo birimwa mu myonga cyangwa mwerereye mbona barima ibigori, ibiharage, isoya, ibiraya n'ubushaza. Ibyo nibyo mbona birimwa cyane aho mperereye. Akenshi rero ibyo biterwa birimba mu mwonga mu gihe cy'umuci bimara amezi 3 gushika kuri 4. Nk'ibiharage bimara amezi 3, ibigori cyo kimwe n'isoya usanga biriko biramara amezi 4. Iyo bishyitse imvura igatasura iyo mirima itarera, ku barima ahantu humye baba batomboye kuko imirima ikibandanya imererwa neza. Ariko abarimira ahantu hatwagwa n'ingoga nabo aba ari uruhombo kubera imirima isitwagwa kuchia ukasanga umimbu uwekenze nabi usanga ntibimbuye muri rusangi bavuga ko imyonga idakingiwe kuko abanyirimbamwo ntibahimirizwa kugira ngo bakingire imyonga uretse amashirahamwe amwamwe horosa rimwe rimwe agakingira agafasha mu guca imikobeko ku mitumba yanamiye imyonga rimwe rimwe ariko nayo ngiye dusanga ata kamaro kanini ihapfuye ikwira kuko iyo mikobeko naho wabaye iciye usanga itariko irakurikiranwa ejo usanga yarasibye.
Yeah, pia. Umunyagihugu yahora buna hari toborera. Cyanke nyina gatinya no kuri tobora kubera gutinya. Umutura ku mutwe butarata manzuri yo yiteye mu ngundo y'igitoke, cyanke yo yisake mu gisaka. Aho naha tari karakinja kinja mu mukenke kenke, ukamuhimikora akabona kwikora mu gahugu.
Gitasura gimvura gimirije mu minsi rimbere abarimyo mu ntara ya Ngozi batubwiye ko ihora bishika bakimbura ubusa kandi bari bizeye umwe mushimishije na cyane cyane nko kugitegwa cy'ibiharage mu gihe imvura iguye uko batari bayiteze. Uyu murimyo avuga ko amande y'iyo hindagurika y'ibihe n'itituka gisi irangwa mu ntara yabo ari kindi gishobora gutuma umwimbu uba muke.
Harimamo ibiharage, akongera hakarimamo umuceri. Ahandi hari imyonga ikigaragaza harimo ibiharage, ibiraya n'ibigori. Ariko rero aha hari ahantu hasanzwe hameze nka kumwe. Kuko nk'abagande harimo imiceri, ibiharage bishobora kuharimwa. Hama ni ukuvuga yuko nk'abagande harimo umuceri, harimo umuceri, inkombe nibo bahejeje kugenya, ubu bariko baraharima ibiharage nabyo. Ubu batasubira gusubira kuharima baharima umuceri yeze kuko bene aho nta bikore bishobora kuhaba nta n'ibirayi bishobora kuhaba kubera basanzwe hariho amazi menshi. Ubu ariko nk'ubu rero umunsi ubu bariko barategura nako no kwezi nyene k'umunani n'ukwindwi bahejeje gusoroma umuceri ubu rero bariko bararima ibiharage. Uwo muceri baramaze nk'amezi atanu. Ibiharage nabyo bakoze bica bikekwa bigaba kimara amezi ane gutyo bivana n'ubwoko bw'ibiharage ubwo ariko rero ibishyimbo bikagwa ubwo mu busanzwe hari igihe imvura ishobora kugwa ari nyinshi utabona izo twegereje igihe cy'imvura mu bimbo zashobora gusigwa ari nyinshi imaze kugwa ari nyinshi rero ni ukuvuga yuko aho turama ihamaze rero ugira amazi nakuvuga ibyoriharage bica bihishira imyaba myinshi umugambi porojegisi waraje gufasha arashoboye kubafasha ingene bashobora kuwukingira. Ubusanzwe muri make turashimira umugambi wa porojegisi kuko warafashije cyane rwose gutunganya iyo myaba nk'aho ishika idatwarwa ntitwarwa cyane rwose kuko baragerageje kuhatunganya neza hano imyanya byihuse ntizitegwe rero turashaka zitsindura nk'uko twabyifuza bivanye n'uko isi yacicutse. Urinda gusembera ukarinda gushyiraho imyavu ariko ushobora gushyiraho n'iyo myavu y'ikizungu nikanka ukarinda gushyiraho imyavu y'ubwoko bwose ugashyiraho angeri ugashyiraho ishwasara ugashyiraho na nk'ubutenge n'umwavu w'ikirundi ukavuga bica bitwara uburyo bwinshi rero.
Ikena ry'ifumbire rimaze iminsi rivugwa mu gihugu riri mu bituma bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Kayanza bamenyesha ko ribagira ko ingaruka ntibaheze ngo barime neza mu myonga nk'uko bahoze babikora kera. Aha kandi uno murimyi avuga ko biheze bikagira ingaruka ku mwaka w'irima wose kuko baheze bakagenda baracererwa mu itera.
Twebwe mu myonga duherereye ibitego turimo kurema ntitukunda kurema ibiraya amashu n'irengarenga. Iyo myonga rero tutangira kuyirima mu kwezi kwa gatanu. Abambere na mbere abafite imyonga yuma batangura kurima mu kwezi kwa gatanu. Ibyo biterwa rero turima ahanini bimara amezi atatu. Hanyuma iyo twarimye duteba turacererwa kurima ibindi biterwa. Iyo twarimye duteba turacererwa kurima ibindi biterwa ndetse imvura inatatuye n'ukononekara bikononekara kuko biba byamenyereye amazi y'amavomerano usanga bibonye y'imvura bitabandanya bimera neza co kimwe. Hanyuma
Nyonga yacu nimera koko nuko tubifuza bivanye nuko turina tutetse mu kubika abavyavanye no kubura umwavu w'ikizungu ariwo twatanze.
Nshuti bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ni nongaye ikiganiro dukingira ibidukikije kigarukiye. Twariko turabira hamwe ukungene ibikorwa byo kurima mu Nyonga mu gihe cici bigenda. Mwumvise mu ntara zitandukanye uko babigenza n'ubwoko bw'ibiterwa biharimwa. Munyemere ndabashimire kuba mwaduteze abiri kuva mu ntango za kino kiganiro kugeza aho kigarukiye. Eloge Divine Mesha mwari kumwe kuri mikro, nkaba ndabike banuye ndabifuriza ibihe byiza aho muhere.
Cari kiganiro dukingira ibidukikije kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu.
Nuko rero nshuti nanga bakunzi ba Radio RPA ni hano ku kiganiro dukingire ibidukikije dusozere ya makuru twari twabateguriye kuri 19 myandagaro umwaka wa 2022. Mwakoze mwebwe mwese mwabanye natwe muri ano makuru. Bagenzanje mu Rwanda umwe wese ku cyo yaterereye kugira ano makuru ashobore kuboneka nabo nyene bakoze. Ntibagiye rero n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mukanyumva. Emmanuel ninge ko mwari kumwe kuri mikro nkaba ndabike banuye ndabifuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu aho hose muherereye.